pitié ti ma chomoule ratolao ale fatui itoriso le miliko ratolao ale fatui.
Now is the time. I get some mic in a monga gin. Some alimu ruti. That's in the gajenu. It's at it a special. And it's at it a woodima retile. Et on rappelle. Click a fetch your bon man. Our special guest today, Tate Moruti ke mohlompang a home, the one and only, ba motsebang a pitseng le bona so solo, ba re ke ma thousand, our bishop, our bishop, oh bishop, bishop Moratei Sekete. Over to you, Bishop. Hallelujah.
Ki du medise letsatsin la kajeno e bishop sikiti rele wa modimo hape ya re dumelletse o kopana thapa mengena ya sontaha ka tsela e tshena re kopane le abutite bo moloi ka morero le mong fela hore abanna ba lukileng ba saetse letho bobe boya ata. Taba ya rona ke hore baratuwa ona le ntho e tlameleng e tsuwe esatsi la ka jeno ke rata hore ho hlemo lenteng a ke re kopane ntulong ena ri tlilo tla shebisana hore o senyeile kae bothata e bitlobala lentswe la modimo mema motho mo ngo mo joetse gore gona le ntwetse halang betsa motho mo ngo re gona le ntwetse halang gona le ntwe qadileng modimo o qadile mosebetsi buka ya Genesis chapter number 2 verse number 7 ere Jehova modimo abopa motho ka lerulela lefatshe me abudulela dinkontsa hae phefumuloho ya go phela me motho ya iba moya o phela letsatsi la ka jeno ke rata go re utlwisise gore o senka kae sebete sa go ntsha moya o sa kenywang ke wena bebele ya hlalosa ere ya ba modimo o kenya phefumuloho ya hae God breathed himself into the man ha hona motho ya file motho moya ha hona motho ya file motho phefumuloho phefumuloho itswa ho Jehova ke rata o bua la buti re o senka ka isibiti ke mang ya o file license ya ho ntsha moya o sa kenywa ke wena ke mang ya o file lengolo la ho ntsha moya o sa kenywa ke wena a o sieo ha o mona hema o hema moya wa modimo ngwana yeo ha o mona hema o hema moya wa modimo o tlo motsa motso ka tsatsi le leng o senka ka isibiti sa ho ntsha ntho e sa kenywa ke wena taba ya ka letsatsi la ka jeno ke batla ho kgothatsa baabuti ba ntate hohle mo leng teng modimo hana o etsa o na o etsa ho tshireletsa modimo hana o etsa o na o etsa ho lwanela e seng ho lwantsha o bopetse ho lwanela mosadi ha wa bopelwa ho lwantsha mosadi re ke re ho wena ho jane mosadi a ska tshepahala ka wena kgweditse robong o kabe o le siyo ke batla e hlake ka hara lefatshe la South Africa you are alive because a woman became faithful o a phela hobane mosadi o ile a dumela ka wena hore o phele o jerwe ke mosadi kgweditse robong hobaneng ha o tswa o ja ya o jere o jela e motho ya kileng a o jara o jela e motho ya kileng a o nyantsha o jela e motho ya kileng a o sireletsa moya kwa Jehova ho na le taba e la etsahala mane motseng wa America ho thwe monna ya motho wa motsho o na hateletswe ke monna e mongwe lekgowa ke rata mantswe ana a monna eno a reng ha ke kgone ho hema hobane lengwele la monna enwa le ne le le hodima monna enwa e ka re basadi ka hara South Africa ba re ha re kgone ho hema ha re sa kgona le ho ya saluno ha re sa kgona le ho phetha mabaka hobane banna ba nkile lengwele la bona la bogopo ba le beile molaleng wa basadi letsatsing la kajeno moya ha se wa motho moya o kentswe ke Jehova o senka kae sebete abuti wa ka o senka kae sebete e re ko bolelle modimo ha na batla ho kena lefatshe ho no ho sena ntho e ka mo tlisa modimo ha na batla ho etela lefatshe ho no ho sena batho ba ka mo tlisa empa Maria a fana ka popelo ya hae a re morena ha ebe o batla ho kena ka hara motse sebedisa popelo ya ka mosadi o ile a kenya modimo ka hara lefatshe ke rata hore ho wena o senka kae sebete sa hontsa moya o sa kenywa ke wena bona leti mani mona ering ha o bala Genesis chapter number 3 verse 9 modimo ha fihla ka hara tshimo ha botse hore e fa o kae o re Adama o kae ya ba Jehova modimo bitsa Adama a re ho yena o ho kae na ke rata hore hohle mo mametseng teng hopola mantsu yana when man is misplaced things will fall out of place modimo ha fitla hore Adama o ho kae wa tseba hobane modimo a re o ho kae modimo o re ho yena dintho tsena tseo di etsang di a bonahala hore you are out of position
When you leave your position, you are exposed to demons. How twatulo nyahao ya usirileza ufetu wa mulai. How twatulo nyahao ya uboluka ufetu wa mulai. Muna hukela tulo nyahao ya tirelezo. Go back to your position of protector. Go back to your position. Umane mudimu hana uyeza. Una uyezeza uribe wena mudisa. Ibe wena the protector. Mudimare kia ubona uruza maka koloi. Mara where are you? Where are you? Where are you, Munna? Habana mahoba tama ya majastrate. Where are you, Adama? Oh guy, hamusani wahawa tama ya akupani jostrate. Adama, oh guy, puso yena ke puso yahore. Oh guy, uyetsai ufishela nini? Let's asin lakacheno. Kena le puso manla ba South Africa. Where are you? What are you doing? Until when? Ufishana ako emutwa ele loa ore. Kimutimo aile aetsa monna le tsulena monna le bulela mo na monna mutimo na rwena o tlamile o lobanna o lobanna banemba hao o lobanna mosadi wa hao ke batla wena o be monna o be monna ere ha di toni hlaga di shape wena pele because kwena monna you are a father let's asila ka jeno potso ki ena hore Adama oh kai Adama unsa le ka tsimo empa ha sa le yo thato khona le mantswe ke batlangwa sheba mane bukenya Genesis chapter 4 happen ha kaine a qeta go bolaya Abele o ne a nahana hore qetile ke batla utlo ho hle mo lenteng kaine ha qeta go bolaya Abele o ne a nahana hore o qetile ire bebele chapter number 4 verse number 9 and 10 Jehovah are ho kaine Abele mwanenu o kai ke rata hore o hlokomele mane modimo ri Adama o kai mona modimo ri kaine mwanenu o kai kona le batho la o ka dula tronko la o ka no ke tse skwebo mara mosadi wa hao o kai mwana hao o kai hona le potso e le ho di mo le botsambanna hore ke a bona wa phela mara where is your wife where are your children o tla hore are ha ke tsebe a ke modisa wa ngwaneso a ke modisa wa ngwaneso na ba tla mamela mantsoa na re Jehova ari o entse lentswe la madi a ngwaneno le hweletsa ho nna le tswa mobu oh modimo re laibe o nana o qetile but the blood is crying hona le nako mo nana o qetile hore o entse nthwena o e kafile mara madi a batho bo ba bolaile Allah pela Jehova madi a masia o a bolaile Allah pela Jehova ore modimo kaine la o ka tsamaya ka ra motsiona e ka re ha o etsa letho hona le madi Allah letsatsi la ka jeno ke re ho wena la ka ba o nana o entse ntho o tsiba o cover your tracks you cover your tracks o ska lebala hore the blood can speak madi a khona hulla a khona hullela modimo hona le madi a love hona le basadi ba la mabitse madi a bona a lela le hodimo a re morena ke tena ke le bona ke le tsoho le ne ke tlamehile hore ke tshireleditswe ke le hona mwaneno o kae where is your brother Let's ask in like a jeno re bana modimo re tshepile hore tshireletse basadi bana hore modimo re tshepile hore malapana ha re fihla batho ba bona re tshepo e fihlile hore modimo madi a Abele la ibe Abele o sa shwile mara madi a Abele a tlisa klacht madi a Abele Allah pela Jehova ke batla hore wena ho na le thotse ding la ho nana o qetile o di etsa ha o so qete ho bane madi a tshwile a tsiba ho Allele ho modimo le tsatsing la kajeno tlwella madi ao tlwella moya oo se kansa moya o sa kenywang ke wena o senka kae sebete sa ho ntsha moya o sa kenywang ke wena letsatsi la kasheno ri emerere not in our name rele bana ba South Africa re re e se le bitsong la rona rona re a bopelo o hlikifetsa rona re a bopelo ho khoba ba sadi ri popetse ho ba sireletsa modimo re thuse ke na le tshepo mo la mo ke lenteng hore modimo tso sa bana ba re not in my name, not in my name shall my children be afraid, not in my name e se le bitsong la ka hore ba sadi ba tsamae ba tshwile ka ra di trata tsa motse ha o ka bona monna bo o a baliha ho ka melo baliha le ho yena o baliha yena ho bane ha o sa tsiba o kopana le ho na le madi ka South Africa madi a tsogo fa tso pule ay Allah ho na le madi a karabo mokwena ay Allah ho na le madi Allah Allah mabitse ho na le madi Allah madi ya masia ay Allah a re bula uwe ke batho ba ne ba tlamile ho re sireletsa re bula uwe ke batho ba ne ba tlamile ho re boloka le satsi kacheno ke batla hore bibele re bukenya Timotia re bana ba phamise matso a masweu a sina bohale le ga ho hloka la bana tsunyena ba ka phamisa matso a masweu ba re ke se hlabelo saka ke nna ka sebele le tsase la kacheno hona le seboko madi Allah li tratetsa South Africa hona le usia ile khabelwa ke no kara plastiki madi Allah kara South Africa le nahana hore re ka phela ka khotso jwa hona le seboko sa masia masia Allah masia re papa umpulaetsi hona le mosali Allah nga lavi umpulaetsi ke nahana hore wa rata ke ne ke nahana motswalle wa ka le tsatsi la ka sheno hona le motho ya tsitse moya o sa kenywang ke yena ke kopa re kope tshwarelo banna re morena re tshwarele o bane re ntshitse moya o sa kenywang ke rona morena re tshwarele woman has a right to live. Basadi bana le tokelo ya ho phela. Le fatshe le nna le tswa bana fela. Re ke rute bana ba ba sa utlwisisi. A man and a woman, the difference is only W-O. A woman and a man, but there is still a man in a woman. Papa mfela kuri woman means womb man e bulela hore ke mosna yana le popelo mara is still a man and a modimo hana ba yetsa ere bibili he created them both male and female modimo hana yetsa batho ba bopo ba bopile ele monna le mosadi empa when he formed them differently let's asi la kasheno re tlo rapela hore morena akore thuse seboko sena sella baratuwa hona le dithotseding ha hona na o qetile o dietsa wa tseba hona le tsatsile le moshe a ile a ka tabula ya motho ha qeta mo katela a mo katela e ka reng ha hona nthoetsa hetseng e re ka tsatsile leng ha fihla moshe a kopana le mo Israele a lwana le mo Israele e re bebele ya re haru wa bathiba ya ba mo Israele ya no re ho yena ana o batla ho mpolaya jwalo ka mo Egipita yani o ile mo mpolaya ya ba moshe o re ruri taba yani ya tsejwa e re ko bolella buti like aba we patile like aba rekile di lawyer taba ya hao ntse e tlotsijwa o keke wa ipata ka ho sa fele o keke wa pata bo ferekanye ba hao ka ho sa fele le tsatsi la ka jeno hona le madi Allah hona le madi a hweletsa hona le motho ari ke ne ke tlamehile ho rona tshwane ke rekile kolo ya ka empa ke mabitle re ke tlamehile ho rona tshwane ke graduated empa ke mabitle ke bulauwe ke le tsoho lene le tlamehile ho ntwane ke bulauwe ke le tsoho lene le tlamehile ho ntshireletsa re eme re le banna ba re e ke ke ya itsahala ka lebitso la rona ha da bosa ho ntse ho na le banna ba tla phamisa matsoho ba re basadi hantle ha ba tlameha le hore kopa tshwarelo women must never apologize to be women basadi ha ba tlameha ho kopa tshwarelo ke bone mme mo lefung a kgomama ka mangwele a re banna re tshwarele mama ha le re etsa letho kobane banna ha ba itsebe re ko bolelle monna ha a tswa ho modimo o fetoa ledimo monna ha a tswa ho modimo o fetoa ledimo ha ka bona monna fetuile lidimo a jabana a jadi ntotsa matlamelo di sireletsa o tsiba o tlile ho modimo ke batla re ka jeno ha re gutlele mo Jehova ha re gutlele re le bana re morena re o tsepile o le fika la kamehla letsatsi la ka jeno ho na le madi Allah la o ka tsama ya karamutsi batho ba o saluta ho na le madi Allah la o ka tsama karamutsi batho ba o bitsa ntate mama empa ho na le madi Allah modimo re kutlwile sello sa madi madi a bene antsi Allah batho ba bang ba iputsa gore o bane dintho tsa ka difasitse o na le madi Allah o na le batho ba iputsa gore o bane ntho tse ke reng ke a di etsa bophelong di sa tswelele o na le madi Allah the blood is crying. The blood is crying. The blood is crying. Batho ba bang ba batlang ntho tsa bona di loke. La o ya hodimo se ka palama ka batho ba bang. Ha o batla ho nyoloha se ka sebedisa moya wa ngwana motho. Re ke o bolelle. Ha o bolaya ngwanong, o bolaile le mmae. Ha o bolaya ngwanong, o bolaile le bana babo. Ha o bolaya ngwanong, o bolaile le batswadi ba hae.
Ke bolela bo mmele batho ba baholo kere mamela ngwana hao le ha batla ho bolella taba tengenyana hobane ha o ka mohanela hore a o qoqeletse nyane o tlo ba thata hore la o qoqeletse kgolo batswadi nako nngwe ba kwalla bana le madi a ngwana re wa bua hore thula wena le mohla ba mo reipileng ha ne kgona ho jwetsa le mohlamba mo phopholetsang bashimane ha no gona ho bolella hobane nakwana go a o jwetsa gore monwana ha e bohloko la go a tloepela gago mo mamele ngwano ga batla gore mme ga ke a thaba ga ke hantle mo mamele ke buile ntho nngwe ntate Tebomoloi gore batho ba bang ba committile suicide not because ba ne ba batla go shwa ba committile suicide because batho ba ne ba le ready wa tender funeral but no one was ready to listen. Botata be re phela ho lona batho ba ka reka sutu ba tlele fulla ha o mara ba keke ba nka taxi ba tlo mamela hore botata ba ho ke. Bona le batho ba bang ba shwile tjena fela ho bane le bo usi ba bang khale ba abuse mara no one listens. Tena ya hore rute bana ba rona hore lenyalo ke mathata ke batla e fele ka Jesu o keke bo hore mosadi wa sebele ka baka la abuse abuse is not the sign of strength re tlamele re jwetse bana ba rona hore hey ha tena e kala yo mwa pa o tsebe you cannot hurt what you love o keke wa hlokofatsa seo se rata bana ba bangata ba ile dinthong tse ding ka baka la gore go na le bomme ba bang ba kotsi ke batla go bua le bomme ba mmametsi o tlwelele o botsa ngwana gore o nyalwaneng tate moloi banana ba bang ba kene ditsotsing because mmae o dula go a gola wa tsofala o nyalwaneng ngwane mola ka botsa mme wa yare o bona o nlatelela ka gore ke nyalwaneng ke a tsofala wena o shwaneng ngwane le wena wa tsofala kana botsa ngwana go nyalwaneng ba no batla space ngwana o kwa hao la ka holela ka tlo is still okay to start a family ka lemo tse 40 is still okay is still okay o reka ntlo ka 45 years is still okay is still okay o dula mo kukuma ga o tsiba nthontswe yetsa is still okay is still okay o apara diphatlo tse cheap mara wena o si cheap aya sakamanda is still okay is still okay ho kala fatshe re ko bulele ska dumela batho ba ofe pressure le fatshe lena le pressure be tla bitsa bo ausi re haibe o dutse ka ra abusive relationship tswa ka maoto pele o tswa ka matsoho bamba tswa ka maoto ha ho na le go ba o ntse ka lekase ha ona motho o ratang ya ka o tlisa bohloko rato ya tshireletsa letsatsi la kajeno go na le madi kutlwa seboko ga ntse ke eme mona kutlwa seboko sa masea a shweleng pele go nako a re ene ke shweleletse heso ga ona ntho bohloko o shwelela mo nonana o fitlhile gae basadi ba bangata ba bolaetswe tulong ya bona ya tshireletso o tlamehile mosadi wa gago ga bona wena
But there is a criminal in the house. There is a criminal in the house. Date mo loiki batla o correct antwena. Ke santsana re le moye. Ke mametse batho ba bangata ba re ke tena ke abuse. Go bana ke le ka abuse. La ka hola ka thata jwa le that is why. Ke tlamele o bolang mosadi. Swena fela ya ho tsenka thata. Go hola ka thata se license. Ya ho rulo bolang motho ke la ka hodiswa ka thata. Go baneng o batla go lwantsha motho ya sa o etsang letho ka baka la gore batswadi ba gago ba le ba o latlha go na le bana ba gotseng ba latlhiwe mara ga ba fetiwa ba bolai go na le batho ba gotseng ba sena le ntho ba e jang mara ga ba fetiwa ba bolai ga go na lebaka le ka etsang wena o ntshe moya nameng ya motho letsatsing la kajeno a ko gopole gore ntho o e etsa ga se wena ya kentseng moya motho o ntsha jwa moya o sa kenywang ke wena potso ke ena o ntsha jwa moya bebele ya tlhalosa ere ke modimo ya kentseng moya name ke modimo fela ya nang le maatla a o ntsha moya o name wena o maa o ntsheng moya o sa kenywang ke wena ga o ntsha moya wa motho o nana moya oo o fua wena na kuntsa moya wa motho ha o bule le wena o so tsama ka meya e mebedi le wena tsa tsila ho le atla ke rongwa ke modimo le tsa tsila ka shedo hore one no o kae ha ibo na le batho mona lukisa ditaba ka molomo tloela mahahapa tloela di khoka bana be su ditaba di abu tidulela majwana ha ibe hona le taba ditaba tidulela majwana rona re le batho ba batsho re tsiba taba di dulela fase ha ibe hona le botata ha bubuwe wa bona botata ke bona you want to solve who is wrong you don't want to solve what is wrong ha o ka batla o tsiba hore ke manya phoso o tlo lwana le motho mara ha o ka batla o tsiba hore ke ntwe phoso o tlo lwana le ntho letsatsi la ka jeno ke batla gore go wena ga wana le motho a ko raye bolo ga o raga bolo ga o na motho a ka o fang red card ga o na motho bolong yala ka fua red card gobane a raile bolo mara o fua red card ga o ka rra motho le bophelong se ka rra motho rra bothata ga ebe go na le bothata lenyalong la gago raga bothata se ka rraga mosadi rraga bothata onne mo bua ntho mo re mo sadi ke khopo o re bo mo sadi ke khopo ari ha batho ba bo simba lwana ha o na le face e tlang khopo onna o isa letso ho mo o thibeletsa khopo ya hae ke bana ba jwa ba pepe sang khopo tsa rona re bana ba joang ba tlokofatsang dikgopho tse ne re tlamehile gore re ya di sireletsa ga ntwa e fitlha ke rona ba tlameileng re pate kgopho ena re re morena ga ebe dipula di ya otla ga di otle rona ga ebe ntwa ya lwana ga e otle rona gobane ke rona we are the head of the family re ko bolelele respect is not demanded is earned ha ono fitlha mo na gore ke batla le ntlhomphe ga o ka itlhompha tlhompho ya iketsagalla ga o ka ba monna wa sebele tlhompho ya iketsagalla letsatsi la kajeno ke rongwe ke modimo gore go na le sello re eme mona re tlo thiba seboko basadi ba yalla ga o re o bula twitter go na le sello ga o re o bula facebook go na le sello e neng batho ba lla e neng basadi ba matšha go tlhokala gore go ye nguwe go thwe ga di eme di botse go felela mona go felela mona o re mongwe ga dira maphosa you thought you were silencing them but we shall speak for them batho ba ono bona ba ono ba bolaya how do you kill a woman carrying a child o mohaka jwa mosadi sefate a jere bophelo ga e ne le wena mao a ileng a bolawa a jere wena o kabe o le kae o bolaile togo tse pedi ka motsotso o le mo innocent woman and innocent child but today re morena ako ameri pelo sa banna moya wa bo phofolo ha o kotswe ka hare ho rona are kere be batho ba tla penta setshwantsho se setle sa hore modimo o re tshepetse le bomme moya ha wa tenywa ke wena o ntshetsa moya o sa kenywa ke wena o ntsha jwa moya ka sethunya o sa kenywa ke wena ha ibe motho ga o sa matla ka phasa o batla ga o gana le ena ha ibe relationship e fedile ga o ana le motho o kampa wa tloela motho a ntse a phela go na le gore o mosie a shwele letsatsi la kajeno re rongwa ke modimo re tlo bua le wena gotlhe mo leng teng gore Adama, where are you? Adama, where are you? Dronko, itletse banna. Bane ba tlamile ba hlokomela bana ba bona. Dronko, itletse banna. Bane ba tlamile ba rana economy ya South Africa. Dronko, itletse banna. Bane ba tlamile ke di engineers. Ba tsamaisa lefatshe. How do you heal what you are supposed to take care? Ubula ya jwang tho. E modimo itseng o hlokomela. O bulaya jwa motho. E modimo itseng it's a weaker vessel. Aba tla wena o hane ka yena. Le fatse lena modimo ka tsose banna. Ba re morena, we will stand for the rights of this woman. Re tla yema re morena. Ha ibe kulo ya tla, ha iwo tlero na pele. Ha ibe hona le kotsi e tla, ha iwo tlero na pele. Ke rumo ke modimo. Hona le siboko ka ra South Africa. Hona le siboko Alexander. Hona le siboko Sasolo. Hona le siboko Bethlehem. Ka ra le fatse la borona. Hona le mabitla. Ana sa tlame hore ke mabitla ka baka la motho. O ntshitse jwa moya o sa kenya moya sebete sa o ntsha moya nameng o sena matla o kenya moya nameng letsatsi la kajeno rongwe ke modimo re tlo o kgothatsa gore we are breaking the silence we are breaking the silence re tlo rapela re santa re tlo kwala gotlhe mo leng teng Adama o ka ina ntate ka lebiso la morena Jesu ke bana banna ba South Africa ba gotlela tulong ya bona reeme mona reemetse banna botlhe re morena on behalf of all men forgive us on behalf of all men modimo wa ka re fe maatla tsosa banna ba e tla ba ba sireletse tsosa banna ba tla sireletsa basadi ba bona basadi ba na le tokelo ya go phela ka ntle o tshabo ka Jesu morena amen modimo wa letlhonolofatse re santsane re tlo kena thorisong re tlo phamisa modimo re tlo bitsa botho wa rona tebogo mo lona tlhonolofatswa ke modimo amen
halleluya halleluya metswane ke tla tabi Oh.
Messi, so, so, so.
Lieutenant Lena la Corona, Kikibera Lebala, or at Lambe in the Sapemazo Warona, Yatiba Modus in Ting Lapemo, so who pull out Sapamazo, so who pull out in a higher Rona, you took a Koduva, Mpabo, Seriatiba or Moloki or Noya Pila, Kikaho, Ritamilan will be the Manzuana.
Messiah, one can also get one season at hallelujah. Amen.
Ah, I like your pinning young women. Ba o potsa tsona pina tsena tsaka ba le ka nnete ke pina tse hlatswa moya tse tse o yemisa mo dutsing teng sometimes ina saka zwino mantsibuya u dutsile nna u dutsile ntate mo ruti skate u tlile thero ya hai ine tsabeile ha na bontate na lelo harbe le bikarabelo tsatsi le le dietse o le ntate tsatsi leng o tla butswa ma hodimo nga ka hodimo dimo na bo mme ba botsa ba re ntse modimo a boloka Afrika borwa modimo a hlonolo fatse bohle bontate ba lwantshang taba ena ya bo mme a o lwantsho ya o hlekefetso ga bo mme. Hallelujah. Amen. Ah, hallelujah. Ri bahlanka bahoba o khaba an ri la ye re ta Samadhi Rijirwa Ane Risatsabi Matima Yenefu Manna babu khamane bachorwa Magadim twa tsahau tsamad
Hallelujah.
Africa borwa iri
ka pe se ka ma wena ka si ben a konko tuna na si ben Machajwalo Bana baba tu machajwalo Are wena ka sepele pele Hallelujah Hallelujah ke batla u dula un kapese melo Dula un kapese fela ba Bona le ngwe nka ikala mo Ana mamedi ha ka itulela mona na khutela ho yona un kapese Ha Hey Ntulela sibi kamehla Wena wena bana o hlule ke le tsho Jehova a tsho jwa no bare ka pe du la fa la mo se ka ma wena ka si bin a kon ku
Give a mood to Jehovah.
Next time, Maudu Zinting, how about a retail Murutis Kitty? The Fumana di Tazo, I will shave the Hona Dry. I am a fellow alone with the Fumana Zolinto. Motor Fumana Telemurutis Kit, it was a tapelo. Erieng only we all. Rebuya Hore, Hona Dry. The car on Northwest, Ribua Riri Hona Dry. Re ka ro Gauteng re bue hona jwa le re be re Limpopo empa hona jwa le ro fa yona le ka ro Free State Province, the one and only Free State Province. Bonta tebo hle ba Free State Africa borwa ba re mutlelena on kibe Motor, the se motsoro na ka ofela bontate re re buya mo bona re ka boqeta buya mo bona bofele itlike fetso tsa bomme dipola o tsa bomme ke be motle lenna ntate mo go tshojwa lore ke be motle lenna ke loke
Ditsietsi mahlomule ratolao alifadui ditloriso lemiliko ratolao alifadui